ndabona urumwigeme uri wenyene birakorohera uri wenyene
ego vraiment biroshye kubera ego niko ariyo mano yanje vraiment kandi biranyorohera kabisa
barakwi
ego vraiment
ubona ubona abantu baganje bangana kuno bagukoranye santi mazibamo
oya oya ibitinya kubera
ngo bacha babatera mwambi ushaka umubebe
kandi nyine arakeneye mu buzima nyabwo umuntu arakeneye kwiba
ushaka amahasi cyangwa ushaka
Wose imana y'umana umwakira nango
ushuri
Wose Shake baba nabani nabani ndwi cyarimwe vraiment na bleu
Mbega mukobwa mwiza None kabasi tukikundane Ga muhira na tuzobura Nuko ni cyane aki ya Mungu
Biratangaje
nawe Salif
Mba ibi namgiye biranangaje sinzi ngo ndagukunda niko ndaraba umwana nk'uyo
Salif
Behind the camera, Akim Junior. Kuri mikro muri kumwe nande amazina yiwanje muri azini star boy we are on time ni Isaac TV mukubazanira impano zitandukanye mukubazanira ibikorwa bimeze neza cyane gose murazi ko turi kumwanya we know how we do turazisho gukora iyo dushatse turavuruga tukagira twavuruga umunji tukagira nubwira tubandanye kuba byohera kumekucha buja flavor mukubazanira impano zitandukanye sinzoteba urazi ko namba ndabikora neza cyane gose rekanda bahereza abakomeje bakina neza bikora neza cyane gose nashimye kubashikiraho bari muri repetition gira bigende neza gadushire kuyaga nawo rimwe kabiri gatatu uze kubwa mbere kujya kora ibikorwa byabo ni muri umukozi wa Isaac TV cyangwa ni mukurikirana Isaac TV cyangwa ni muri umwabone wa Isaac TV shigikira abantu bene wacu shigikira nabashiki wacu nabonye ko ari ibintu bimeze neza cyane gose iyi ni Isaac TV star boy behind kama turi kumwe na Akim Genio aba nabaniga mbega mpere kuri wawe kuramutsa nabonye ngo ni baby mere he abakozi ba Isaac TV ne mere nga upeti sasa patro vip
Ni did.
Meze neza.
Eh.
Itwa gute?
Then ni to Saif.
Hm?
Saif.
Saif.
Eh.
Mu comedy.
Eh. Chane goss.
Eh. Okay, reka tugira ka presentation gato yugira bigende neza cyane. Tuyagi nabo tuzi hama ibintu. Turaye ibikorwa byabo kuko ibikorwa tubirabira ngaha kuri tele nti turaba ngongo ikintu gisaba. Saba ririmbye n'ama comedy papa. Uko fresh.
Fresh kabisa na school. Ah, so it's a bit of some
corner.
Ah, you talk how it does when I want to jingle my way, bravo, my skinny at time, could jingle my way at time.
Kuyaza, come a cook.
Ah, Taweza.
Papa, Amazina got to Kugira, do say another presentation. Got to
come a car, I done it to a GK.
Yeah. Now go committee.
Ah, come a car, I done, yeah. Natisha, son, what one are you working on? I mean, the gangster. Poor, poor.
Any presentation, yeah. A GK, you are petty, fresh, and I just have when you come a day fresh. Okay. Eh na bantu babaniga gusa baba bankubita papa wako fresh
nimeze neza kabisa
imagine
jeni twa muvuto nko wayimenyere
babi muvuto
ego
muvuto mu kirondo yani gute
muvuto ndavuturanye nacho
byo ndamumora
ndamumora
okay turabandanya gatoyi iracyari presentation turabajyohera muri azyo turi kumwe n'abakomedio kenshi tukuma tukuma duseka
Oh, okay. So, Nijewe, acha mwewe. Oh, Nijewe nishikiwa yo. Sinena yumenyo. Bo, Jenny, nitukwa... Nitukwa... Nijewe. Nitwa Loméon. Ego batazira Loméon ndi ho kubgaye. Umuri umuvukanye media. Eh,
umuvukanye. Aya uri kwara ukuntu seka kajoye kwa cyaje hano bita kumuvukanye media.
Ya ugiye ho ko ucubona ama video.
Cyo ko nuko ratwe.
Ndatwenga nkura ama lore yose no kurapura ndaraporo. Umuvukanye media mwese mwinjiye mu cyamubibona mu cyamubyumva mwese.
Umuntu arashobora gutwenga cyangwa umufashije gutwenga kandi niwancore okay gato ire gato no musita nawe agira ga presentation gato insanze ari umukobwa wenyene muri amora babose kwe mabuja sava
and sava
meze neza
ego ndashima ndameze neza
urabereye kwanza
merci beaucoup
ga presentation gato
okay Jenny toi ngabirano grange hamangawa dumukinyo muri umuvukanyi TV umuvukanyi media eh hamanye ne vraiment biraba biryoshye sana turakina bien turashima kabisa
uje kubirava
ego ego
nene bari abakuryoye
ah
kwangirisha mu bagenda
oya vraiment niho bari
oka mazina papa
so gento mafurushete eh hama
ushete sigambere
subwa mbere nyane sanzwe ndumusiniaste gusa naje kuyifatikanya nawa kubafasha ibikorwa byawe ya
mafurushete
ya
ariyo ni filme akometi mwayita mara ari mafurushete
oya yari komedi nyene yamenyekanye ndiko ndagabura martimwe nkayigabura abakobwa bane niyo yamenyekanye sana ngira niyo wobuze n'izindi nyinshi cyane ya
okay nibaze ko bahetse uri mu tipe ya afise ubwanwa busize yanyike bebe ni yasize ni namavoka yasize amavoka
oya sa mavoka
sa mavoka na ubibwire
wenyine mbe ni tumfite mbe ni nibiki
no wasize amavoka
oya sa mavoka na mavuta nyine usiga ko nyine kama kawaida je
wasize kiyeri mu mutwe
ngo ngaho oya sikiyeri na mavuta nyene avuye landani usiga ko fresh nubona nunga eh kama kawaida
urareyo ngo fresh bari kigana tango fresh okay ti present ka
okay
chunguza mwa imwe
okay no rama magara bawa change sunday ndi muri umuvukanye media ukeneye ibikorwa by'iwacu urakandagira subscribe muri
bagende gukandagira nyene ba
ura fyonda subscribe muri YouTube kama kawaida okay ura fyonda ajya aho hefa ma comment umuvukanye media kama kawaida uzoronga ibikorwa byacu
okay se bakunzi ba Isaac TV murabona reko muri kumwe na Chester Boy kuri mikoza Isaac TV behind kama turi kumwe na Akim Genio aba na bakomedi kenshi si munda kubabaza byinshi ariko uko biri kose kandi babaze gato ya mabake banya kitingira gato ibanyinira kano gatoyi biba byiza cyane gusa biba byiza cyane gose anyibusa kazina gato
nitwa Grange
Grange
ya
Grange Iruko lakina nanu banu maswe ndabona urumwigeme uri wenyene birakorohera uri wenyene
ego vraiment biroshye kubera ego niko ari yo mana yanje vraiment kandi biranyorohera kabisa
barakwi
ego vraiment
ubona abantu baganje bangana kuno bagukoranye niko murakina basi sinzi ko mvuga biriya
ya nyene nubundi gukina nyene kwa nibyo tujeje turakina vraiment
santi mazibamo
oya
ganyu bona
Ndo baby wangu ndo mpenzi wangu wewe. Si wana mugarama cyo cyote.
Aho ni wewe.
Eh kawaida ndo wangu yani.
Gacha ariko ko biri kose iyo tuko turagikora ikiganiro n'abakomeje kenshi mumbabarire ndakunda ariko mu nkinira nyene kugira ngo yohegwe n'abari ko baradukwikirana kugira abagihegwe cyane gusumba. Sinzi ko muri pre cyangwa prete ibintu nk'ivyo. Gato iri n'umutwe w'imesi
kazi naco gito badashobora gukora kuko nivyo byatuzinduye n'ubu bunye
abakunzi ba Isaac TV n'abakunzi b'iwanyu umuvukanye media
ya ndibaza yuko twebwe twamaturita yari nk'umusoda ku rugamba
kare abantu bagira bakinu
ego ni mutubise hama Salifu na Jewe doki
na baguma hanyene
na hanyene ego Salifu in moody atio
umviriza rero njewe ari umuntu ndiko ndarondira konza yitwa Romeo nari namwibagiye he umviriza nawe rero iki ni giki kwanza bana hene ki mikro ni cha mikro nje rero ari umukobwa hamwe na Romeo nibo nshaka
Romeo ngujya
Romeo ingo kwanza
Hoje
nguyo rero.
Nunye.
Nushaka. Hamwe na Romeo kwanza.
Wa une asi kamwe ngana ararize.
Sina ndese David. Onde ngo.
Nazina.
Lagie. Ndese ndahati nva bien bien fashe kwanza na byibaga uko ya matwenga. Ndero ewe wa mukobwa vuga kwanza.
Hodi.
Sawa. Nani sawa?
Okay, ndashobora kuronka Romeo.
Ego ari mu nzu.
Ah, ndashobora kumumamagarira.
Sinzi nawe mama yagitumye nacu.
Nuko ndamushaka vyihuta twadufitanye randevu uyu munsi.
Mbega mukobwa mwiza. None kabasi tukikundane. Gamuhira na tuzobura. Gamuhira na tuzobura. Nuko ni cyane aki ya Mungu.
Bakunzi wa Isaac urabona ini imani komeye cyane gose uno mupete dukuye gusupportinga sana nawo bari kumwe n'abakuru wa urabona nabone ko bashoboye ariko uno mwana nuvuga yuko afite ingabira ni komeye cyane gose ariko kumwe n'abakuru bi urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane gose
babona none
ndababona banige ubona tarabagangi gusa murateru ivyuma
ni benshi
niwe gutarateru ivyuma
oya ndevisa kabuko
bwa na gakirda na gakirda
mama gutero wa gutu
Uratero ni vyuma niki gangi hamwe na Romeo
reka tuvuga ati tujye kwashigikira abantu batipe reka mpagare ngaha gatoyi novuga yuko baradukiniye kandi vyari biryoshye cyane gose ariko gatoyi ko nabaduhamagaye ngaha hari byinshi bashaka kutubwira ndakeneye umuntu umwe agira icyo avuze kugira tuvugane gatoyi kuko ngenda zunguruka hose byo babigoye cyane sinzi ko nshobora kuvugana n'uwo
bo twashora kuvugana yego
okay ndazi ibintu nk'ibyo usanga bigoye cyane kandi kugira turonka abantu bade supportinga biragoye cyane kandi kugira turonke nababone biragoye cyane ariko mbabazwa n'umuntu usanga afite amamega naje kuyabonesha kuri channel yiwanyu naje kuyabonesha ku channel kanaka kuko mubishire mu nzigo kuko ibi nibikorwa biteza imbere igihugu kuri mwebwe musaba iki papa
bo kuri twebwe icyo dusaba ya kudu supportinga support ni kintu kinini ya cyane na cyane support turugerageje kuraba bino bikogwa vyacu dukora ni bikogwa bifise impano idasanzwe
kandi nakazi
ya kandi nakazi ugiye kubiraba rero turavye ku bo duturanye mu bihugu bibanyi canke ibihugu vyakure ni uyu mugura babeshejeho uno mwuga waratumye ibihugu vyabo tubimenya canke bimenyekana mwisi kuburyo kubga bw'imvano ya kano kazi bakora bo support twebwe turayishaka cyane na cyane cyane nko ku muvyeyi wacu dukunda cyane serikali canke leta niyo support ya mbere ya leta mvyeyi leta nkozi leta nsenzi idu support inze ya ibintu vyacu nta kibuza bitaje imbere hava yuko abandi bashobora kuza kudusupportinga muri bino bikorwa vyacu
Okay, umva ko bakeneye support. Ndabazi kibazo muvuto ni ya challenge ukunda uhura nayo yo muri kuri tele cyane ndazi. Iyo muko murategura ikoga vya cyangwa muri ko murakina, hariho challenge zimwe muhura nazo. Nimba nk'umukunzi wanyu ashaka kubakurikirana cyangwa ashaka kuba supportinga, ni ya challenge mukunda guhura nayo wifuza yuko muri icyo gihe bafasha.
Bo kenshi bidura nazo kenshi ni induru y'abantu, abantu batujima ari benshi. Kandi ikindi dura guhura nacu kenshi ni ibijanye n'amazu, ama location. Aho kutugora kenshi gusanga turagiye gusaba hanze baratwimye bivanye ni no kudatahura ibintu ikindi kintu tunahura nacu kenshi ni kubera hano biyemeza kugufasha mwese ari bagufashije ijuru abizi nawe ndashaka abantu batwemeza kudufasha bazi baradufasha bya vrai kandi bagira icyo baduhaye kuburyo apana kwemerera ikintu umuntu imizi bidashika cyo dusaba abantu ya
kugira ngo ibikoresho biri mu ndege biri mu bwato
Bo, kesho.
Kirindi ruka kibura.
Turamenyere.
Amaze kunkorera ku minoti ngo ziri mu nzira.
Turamenyere mana ama YouTube akari ugasanga kugira ati ngo ama YouTube ngo ajya mahera ngo si urabizi na biradushikira kenshi ya.
Sister uri muri famille kandi uvuga yuko nimba bidashika usanga wagiye mu rukundo kandi muri mu kazi. Niya challenge ukunda guhura nawe wifuza ko kwevita canke apana bijanye na kanoti bano baniga hari umuntu ahora gupropose sometime ngo tugondane kandi muri mu kazi
oya bre murumva umuntu ari mu kazi nyina bari mu kazi
na mushere wawe
oya na uri mwo bre
umuntu yashitse umushere wakakubuza gusiba gukina na
oya bre mari nuze yanje ari don yanje oya bre mari mbaye bangiriye amakosa
ya tibihebe utabihebye turako
sinzi bre mico no hita
ari umushere wawe ntari mu ngaha
oya na uri mwo bre
kamwihakana
oya na uri mwo
Mvukanye ariko ubunye muri ko murakina ku mvukanye meje bwa mbere mwari mufite ikintu mwakina ko mwashira ko ma comedian
ya utubajije neza cyane nago manda kugwire yuko abakunzi bacu bari batumenyereye muri ishubu rya media cyangwa wanditse twenga ariko murabizi birashika nibijya nyene muvuto ariko arakubwira bo murashobora gukorana n'abantu mwizigiranye mugashira ikintu hamwe hanyuma hagera muri nankana canke hageraho dufungura bamwe bagakara abandi ntibakarabe
cyari mwagi bigoye nka babaririmbyi bari bigora bakuni
bo birababaje mu gihe mwa mwarari ibigori canke mukajya namabuye hama mu nyuma mugeze aho mwoje umukate ni voka n'umukembe n'ubuswage katusanga baguswaze eh waruzi nakugiye guswaga bakaca baguswaga no twaba comédie iri foko
bakaguswaga
ucuswa bakaca banagufungura na waruzi ko ari ugiye gufungura deja no kuvuga tutsi bo natwe twisanze re muri iyo nzira twahora dukorera muri ishubu rya media hanyuma mu nyuma cha tubona kumenga ntibiri bukuye bivanye n'amasezerano twahe dufitaniye cha turahindura tubona ko twogira channel yacu ariyo yinyo umuvukanye media
umuvukanye media tuje kugira re subscribe yakiri kare abakunzi ba Isaac TV nimba muri 170 nimba muri 180 nimba muri 60 genda tutuyaboneshe kuri ino channel yabo ntugira inzigo niwe wabona umuntu umwanka ntuzomwanye kubera umwanka kundi igikorwa ciwe je nanye sinshaka sinkunda umuntu ankunda akunda ibikorwa byanje ariko ndabona umwigeme umwe gusa kubera iki hari umwigeme umwe
benshi ni benshi
murazi kenshi tuko turakora je bakomeje kenshi ndakunda kuba kugira babazanye ibibazo byo byiza cyane gusumba reka ndamuhonorome wambari tujya mu sisi wanditse mu journalist
murakoze kumpa ino mikrofone yo mu bwami bwa Isaac TV bo ndibaza ko naje bacabona ko mberewe ndiko ndaba umumenyesha makuru biraryoshye nibagende bakubite like kubite commenter subscribe kuri Isaac TV bati bagiye kandi muri umuvukanye media kugira ngo baduhunde ayo ma comment ni twire ibintu bimeze neza bo reka twibarize no mwigeme uno mwigeme wewe iyo uriko urakinira muri ino umuvukanye media ni kihe kintu muri wewe wiyumva canke ni giki cyagutumye ushobora kubona ko wokina bino bintu mugiye dusanzwe tuzi ko abigeme nka wewe badashobora kuba bakunze kuba bafatwa amasanamu
okay urakoze kumijambo ama je ikintu cyatumye nyene niyumvamo kuza muri umuvukanye media numva vraiment nari mfite doyo gukina kandi nkiri nka witieme nayigeze gukina amafilme gusa nyene niko nabona bintu ari umwanya mbona kwishura bana wiga muri leta biragoye twakora ama repetition chaque jour urumva kandi tuvuye nka 15h umuntu avuye kwishura 13h urumva byatuma umuntu asubira inyuma mu manota kindahagarika nyene kandi nabona ko umuvyi atabyishimiye mitamo kubihagarika nyene gusa nyene ubumaze kubona ngeze muri universite navuze ati ah ubu nyene vraiment nyene mu mwanya nda office yo gukina ati reka ngaragaze imano yanje none naho nahura n'umuvukanye media vraiment hariho ahantu henshi ho kujya gukinira ni henshi vraiment kandi hazwi abantu bamaze kumenyekana ariko gusa umutima wandungitse muri muvukanye media
oh merci beaucoup murova kumenga ntivyoroshe wewe yaravuze ati narakunze hama bigenda neza bo merci beaucoup ndibaza bavyumvise abo muri Isaac TV
boga biramaze gushika nkundi mu comedy akagaragara
ah vraiment je vraiment en tout cas nashaka kungara kuko arabizi ko fite talent ndende sana kuko ndabimerita cyane gose
wafurishye nawe nibirashye nka umukomeje uzi ari hano mu gihe cy'uburundi uvuga ko witswe ikibazo kiba ugasanga arakugaye ko marani
yego birashika nko je umwe ndaramaze kungara ko
mutubwire nta nakimwe nta nakimwe
no
nta nakimwe
oya sisiyo kumuvuga deja nwanda mudugije sana
promo yako okay novuga yuko uri umuvukanye rero meje tugende kwashigikira uno mu peti yam se cheno yaba comedian na cyenda mu rokrita arashowe cyane gose abantu batipere tubashigikire tuba ama sponsor tuba kanoti bwira bashore gutegura ibintu bimeze neza cyane gose kuko babitegura uno munsi siko bifuza ko ariko bazo kama babitegura ejo canke ejo haza biba byiza gusumba nimba ukundi igihugu cyawe sinda kubwiye ukundi no mutipe ngo nuko ari umugangi canke ukundi ujyango nuko ari umugangi canke unkunde je kunda akazi kiwanje ukunde nakazi kiwabo birakwiye ibindi bizoza mu nyuma kuko tubeshijwe kubera akazi nibaza twese dukora akazi tugakora kugira turonka kanoti be tubashigikira nimaze ko byishye nabi babajije byishye mwagiye muravyumva Masaba bonje kitumana shike nga kuri tele kugira dufashanye turi nga kuya twafashije nje kitumana turi nga kugira tufashanye nimba je nabafashije kuri iki nabo barafise ikindi kintu bashobora gufasha ngo tweze abantu kandi kenshi mwe ngasanga muri mu stress uno mupeta gacha batwe na mugaseka kubuntu bamuhamaya cyane bitagatire the different bagwa mahera bitagatire
yego cyane nje nditagatira cyane gose
Okay gato imuvuto dusa nabasozera kino kiganiro nuvuga yuko ntukigire kirekire cyane nuvuga yuko ibikenewe twabivuze nuko boza kubashigikira kandi natso bakabana badushigikira akajambukanywa musaza
akajambukanywa mbwiye abantu badukunda bose nabo nkunda nabyatse ngo madukirana mu mvukanye media yabara ivyo wacu kandi badushigikira no mu ntege no mu buryo byose badufashe hana nkunganashimira Isaac TV ndabashimiye cyane kubera mwige muri abantu mwitanga cyane kurusha abandi bose maze kubona kandi naje ndabakunda cyane okay
Okay, dusoze mama.
Okay, hama nje ndashimiye Isaac TV kubona mwaje kuri tele mukara ibyo dukora. Yego vuma turashimiye gusa nje nico notera inega abandi bigeme bafise impano yo gukina nibitinye. Eh kubera
ngo bacha babatera mwambire. Nimaze kukibaruka cyanke ukikeka kugira bibaruka.
Aya. Je ni biramba ko vra.
Ushaka mu bebe.
Ah nyine arakeneye mu buzima nyabwo umuntu arakeneye kwibaruka.
Ushaka mahasi cyangwa ushaka.
Wose imana yo mana umwakira nango.
Ushuri.
Gose Chaque baba nabanindwe icyarimwe vraiment na bleu.
Biragoye
mugana. Biraguhaye. Imana iguhaye nyene urakira vraiment. None okwanka. Hari igihe umwanga cyusanga muindi misi uramubuze wari umukeneye. Urumva ni atari nyene.
Ndare mugiye namukoze akantu umuti kugiragwe n'umurozi. Urumva ko umushaka.
Oya, uyu suwi wanje vraiment. Numukinye gusa dukinana.
Ayo ma comment tubone ivyo dushobora gukora kuko twababwiye yuko ivyo tugomba gukora ari vyinshi cyane turafite ama filme tugomba gusohora ari professionnel kandi turiko turayakora kujya nyina vuza ko dufite sezo mugiye kuyibona mu minsi itari mike nibinjire nivyo umuvukanye media challenge shasha ari comme hamwe na twebwe twese turashoboye kandi turashobora gushikana kure ibi bikogwa vyacu tuduze igihugu cyacu ni drapo y'igihugu cyacu bo turabakunda cyane mu mukunzi media no kuvuga tutsi bazohame bari kumwe natwe buri gihe
ya je icyo novuga ni cyaki ndi nyene ndushigikirane abakomedie aba mu bisanzwe industry ishigikirane kuko ntidutezanye imbere kuko urashobora gusanga umusiniaste mugenzi wawe uramurungikiye link akayigumana muri telefone vraiment imagine icyo kintu vraiment dukundane
serga shwa kuyiraba nyine wasinkayira
ya no kuyiraba utayi partage ngabandi bayirabe ni iki
Nibyo ari abantu umwe umwe link ashavura. Ibyo biri ko umuntu unyukira eh.
Ofete.
Ajuka mani sauce.
Ni kwa kundi kudakunda ibintu by'iwacu mu Burundi ko ko bidatera imbere. Wowe barakurungikiye link urayigumanye muri telefone. Why? Cyangwa ukasanga urayimurungikira ifuse bisigurike. Usanga ari ibintu bidatahuri seven.
Wabikora imana.
Ni bya bindi nyene baje kuri channel umuvukanye media bagire subscribe, baje kuri Isaac TV bagire subscribe kugira dushyigikanire mu Burundi kuko turakeneye support turacyari hasi cyane. Turakeneye ko ibintu biduga.
Okay. Uno uno munika nawe narasezera. Ingo dusezerera. Ye baba we.
Tubasezere papa. Tubasezere.
Genero.
Ndagwe munyenga wagutse.
Oya umunye narumshaka amafaranga oya nawe sinoguha
kwenda kwera wanchore nayari
oya ndika bwera muri
sizera bakunzi ba Isaac TV
umbiri tare ntenero umbiri yo karamfash umbiri zare je shimye Isaac TV anyuma rero nde narinshaka mudushikane kure cyane namubura yifike
Isaac TV on time. Bye bye. Ciao.